Wali muimbi akapinda papitira akapindwa na piki saka andichke Ndino zvigona zvavasinga gone kumango manza pressure andife Tarisa nguva yekutamba yakapera kutara kwezabikari